Masura bwanji wamvira nonse ine dzina langa ndi Mese Simbi ndipo ndakula ndani muno mprogramu ya mwana ali renji programu yomwe ima kufika ndinachiwiri sabata ina ili onse mprogramu iyi ali mitima phunsana njira zosiyana siyana za meeting ngati kulire ulimi wathu madzulo ano ndotikambirana za meeting ngati tizire tomato ndi kabichi kukanga ude ndi mbozi tizitombo timene lizili ndovuta kwambiri
koma limene apeza njira zophweka za kumodzi zothanana ndi tizitombo timeneti chofunika ndi masamba a fodya sopo phulusa ndichina chilichonse chomwe mungayikemo zinthu zimenezi
kumbali ya sopo munthu agwisa ali ntchito madzi a sopo amene mwachapira kale sinjani masamba a fodyawo mukatero sakanizani ndi phulusa kenako thirani madzi a sopo aja siyani zosakaniza zanuzo usiku umodzi kenako nosefani kuti mutenge madzi okha thirani madzi amene wowa mutomato ndi kabichi wanu kuti munteteze kukanga ude komaso mbozi eyetu zophweka zochipa koma zamphamvu kuteteza mbewu zanu kufikira pomwe tiza kumanaiso mprogramu ina munayi ndine Mese Simbi.